What course again? Uko, oh, Uko. Yani mse anachukua hiyo live. Cheki wazee venye ni wengi wenye wanatembea.
Niona chant.
Anaichapa na mguu.
Kunaweza huko amejitambua. Unachikiwele huko watawaezi. Anangoje ichapu. Wale kuna content.
Ruto must go, mwizi. Ruto must go, mwizi. 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 Mwizi.
Hey!